Tumeingia chakula, kuna watu shuhuri kusima ekoka yota ilishoiii Thank you.